haracyavugwa inyambo
mbira nyabusaga kumbuye
cyongira haracyeri bisabo
kumbuye ijuru ryigasabo
Rwanda iyo ngutekereje umutwe